Daleko eko Amandela, 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 Amandela.
Amandela, 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 Amandela.
Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. Daleko eko Amandela, 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 Amandela.
Amandela, 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 Amandela.
Amandela, 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 Amandela. Daleko eko Amandela, Amandela.